mukunzi kuma gatoya icuma gikuru cyangwa ico buri cyose twese turi umubiri wa Kristo mu gihagararo cyacu umumvikano tugerageza kumukorera akazi dushobora nta bindi bibazo na bimwe kuri twebwe atari jambo giwe ubutumwa turakunda gusa kumva umuhanuzi w'Imana tubwira ati hari ikintu kinaka nyene kuri mwebwe bantu banaka muri abantu badasanzwe nyene mu buzima bwanje hari ikintu kinaka kindi nyere gituma nkunda gura namwe no kuvugana namwe ndaba hijya no hino mu gihugwa c'Imana canje bwite gitoya giciye bugufi Yesu Kristo wa undejo uno musi no mu bihe bidashira kandi mbona ico bikora uguhamagara no kwegeraniriza hamwe umugwi w'umugeni ni ukorotse ipine mu yindi pine turazi ko atari umuntu ni jambo ry'Imana riko rirashira umugeni hamwe ibintu bitubona bikoreka nta wundi abikora kiretse Imana nta kiri nta hakirihoza mwumbure rero byoshoboka bisa naho byoshobora kuba ni Imana twarashitse hajya hantu ahari maragaita y'igiciro kinini ya kuri twebwe twagiye kure ikintu cyacu cyose cyuko ariwe wese wundi atubwira ikintu anye naryo Nituraba kuco umuntu yashize ko canka vuga turaba kuci Imana yavuze nico yasezeranye ko yokora muri ici gihe cacu kandi turayibona ibikora ico ni icishimikizwe ntanyiganyizwa cacu ikintu cose turi ikintu cose twabaye ikintu cose twipfuza kuba kiri kuri ubu butumwa kirenge y'ubuzima kuri twebwe nkuko bitigeze mbere muri kahise kisi turabona Imana itanga imburi itegura urubanza ibisasu kirimbuzi biri mu bubiko bwabyo ikintu cyose kirateguwe iki gihe si ku mugwi mutoya w'abantu gusa nkuko byari bimeze mu misi ya Noa cyangwa mu misi ya Aburahamu n'Imana iburira abantu ku isi ivugira mu muhanuzi wayo iyi ni mburi yanyu ya nyuma itubwira iti imbere y'uko nshobora kureka ngo iki kintu kibe ndiko ndagira ihamagara rya nyuma neza nk'uko nabikoreye Sodomu nimuveyo nimwitegure hari ikintu kinaka kigiye kuba isi harura ku byo bashitse ko by'ubumenyi buhambaye ukuvanga imbuto byazaniye urunganwa urupfu abanyabwenge n'abize baja mu ruhande rw'abantu bazi ubwenge ishyirahamwe mpuzamakungoni ubumwe bw'ibihugu bifataniriza hamwe kugwanya umwansi otani ishyirahamwe ry'ibihugu buri munsi tubona urubanza ruguma rwegereza iby'umuhanuzi yabonye ari kure kandi yatubwiye ko byoshika biriko birashika Uburusiya intambara igitoro Vatikano abayuda ibisasu uruhonyanganda nta kundi kwibaza kugiye kuba turabyitegereza bishika buri munsi kandi ubwoba mu isi ni ikintu kiriho kandi kigenda kiba kinini yabirushirije buri munsi ariko neza nk'uko yabikoze mu minsi ya Hezekiya igihe Imana yavugira mu muhanuzi wayo kandi yaburiye abantu ivuga iti mwitegure kuko imanza ziriteguye kuba umuhanuzi wayo yari karategurira abantu igihe cyariko kiraza Nowa yateguye abantu ku by'igihe ciwe
call of mercy.
Wari umuhamagaro w'imbabazi imbere y'urubanza.
They provided way.
Imana ifise inzira yatanze. Umuhanuzi wo kubarongora.
And he always sends his word by his prophet.
Kandi yamirungikana ijambo ryayiciye ku muhanuzi wayo. Nuko yabigize mu gihe cya Nowa. Yakoze ikintu nk'icyo mu minsi ya Nowa, mu minsi ya Eli, ya Mose. Turabona yuko yakoze cyo kimwe, yabarungikiye umuvugishwa nayo, maze bitandukanye no kutizera. Rero abantu nk'abo nibo basohotse. Abantu nk'abo nibo bagizeye. Twaritandukanije ubwacu no kutizera kose. Imana ifise inzira yahaye umugeni kigihe. Yadusezeraniye mu ijambo ryayiti. Imbere y'urubanza nzobarungikira umuhanuzi. Gukoranya ubusho bwanje. Butoya buciye bugufi. Kandi nzobicarika mu ruhande rumwe. Kandi bazaba mu mahoro barindiriye urubanza rwimirije no guhunga. Turi ubwo busho butoya. Turabo data kunda kandi turindiranye igishiko kuza kwiwe kuri hafi. Isi irikirasenyagurika iruhande yacu yose, ariko turi mu karuhuko no mu mahoro. Turazi ko turi mu bugombe bwiwe butunganye. Ntacyo bitwaye aho turi mu isi. Imana yateguye inzira dushobora twese guhuriramo ku ijambo ryayo. Kwijwi ryayo ni inzira Imana yatanze. Kandi uyu muhanuzi yabayoboreye ku nzira Imana yatanze. Ubu ni uburyo bw'Imana bwo gukora ibintu. Murabona, nimuze muhungira urubanza rwimirije hamwe natwe maze twumvirize. Imana ntirengutse umuntu mu rubanza itabanje kumuburira. Ubutumwa bwavuzwe ku igenekerezo rya 2024 mu kakari umwaka w'1963. Kuri uyu wiyingi saa sita ku isaha Jeffersonville. Nijwi ry'Imana rivuga kandi ritubwira riti, iyi ni inzira yanjye yateguwe y'iki gihe. Yari Mwenedata Joseph Branham. Ibyanditswe byo gusoma ni Yesaya igice cya 38 umurongo wa mbere gushika gatanu. Muri iyo minsi Hezekiya aragwaragera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati, ukuri kuhora hagize ngo utunganye ibyo mu rugo rwawe kugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika senga Uhoraho ati, tegera Uhoraho we, niwibuke ingere nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira. Maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti, genda ubarire Hezekiya ati, ukuri kuhoraho hagize. Imana ya sogokuru za Dawidi yagize ati, uku niko ati ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amaso yawe, atehe ku minsi yawe yongeye ku imyaka 15. Amosi igice cya mbere. Amajambo ya Amosi wo mu bungere bitekoa y'ibyo yeretswe ku Bisirayeli ku ngoma ya Uziya umwami w'i Buyuda no ku ngoma ya Rehobowamu mwene Yowahasi umwami w'Abisirayeli abyeretswe hashikira imyaka ibiri gutigita ku isi kuraza. Nuko yaravuze ati, Uhoraho azokwivugira i Siyoni arangura ijwi ari Yerusalemu, maze amarangiro y'abungeri azosigaraganya no ku gatwe k'i Karumeli hazokuma. Uku ni ko Uhoraho hagize ati, kubw'ibicumuro bitatu by'amasiko imbere n'ibine sinzo nabyirengagiza kuko bahuraguje igihe yadi bibando by'ibyuma, nuko nzokwanda umurizo umuriro inzu ya Ezayeri gutongora ingoye za Ben Hadadi kandi nzovunagura ibihindikizo vya Damasiko mpenebereze ababa mu kiyaya ci Aveni bunu witwaje icuma ryo bugabe wi Beteneden kandi hanga rya Siria rizokwambuka ikiri ari nyagano ni kuhora hagize ukuri kuhora hagize ati kubwa ibicumuro bitatu vya Gaza mbere ndi bine sinzona vyirengagiza kuko bajanye ihanga ryose ari nyagano bakashora kubanyedomu nuko nzokwanda umuriro uruzitiro rw'i Gaza utongora ingoro zaho kandi nzohenebereza ababa muri Ashidodi bo n'uwitwaje icumu ry'ubugabe muri Ashikeloni kandi nzokutuma ukuboko kwanje ntere Ekuroni maze amasigarira y'abafilisitiya zohona ni kumwami uhora hagize uku ni kuhora hagize ati kubwa ibicumuro bitatu by'Itiro mbere n'ibindi sinzovyirengagiza kuko bajanye ihanga ryose ari nyagano bakabashora kuba nyedomu nibibuka isezeranyo y'umuvukano nuko nzokwanda umuriro uruzitiro rw'Itiro utongora ingoro zabo uko ni kuhora hagize ati kubwa ibicumuro bitatu by'Edomu mbere n'ibine sinzovyirengagiza kuko mwene nyina n'inkota kuko yakinagije mwene nyina n'inkota akamiranya icitwa imbabazi uburake bwiwe ntibuhengeshanya kurandamurana akabita akazika ibihe byose nuko nzokwanda umuriri temani utongora ingoro ziburosi uko ni kuhora hagize ati kubwa ibicumuro bitatu by'Abamoni mbere n'ibine sinzovyirengagiza uko bafomoje inda abagore bigire yadi kugira ngo bagye imbibe zabo bagukigwe nuko nzokwanda umuriro uruzitiro rw'iraba utongora ingoro zaho harakayaga ku munsi w'intambara bonikirura ku munsi w'agashururu umwami w'abazokwambukanwa ari nyagano hamwe n'abaganwa biwe ni kuhora hagize. Ibi birangiza ikete rya Mwenedata Joseph Branham gigenekerezo ya 30 2022. Tuzosubira ubugira kandi Imana ibahezagire. Shalom.